Sukule igama baba. Stage name is so cool. It's Ghost House 2, Clermont. Dota come lo pushe, futhi usuke, okuvimbela indlela prachi, na uyazi. Baba nenzondo engakazi ufana njengabe unganaki. Kuthi bakwenza kanjani lokho, eish nama ngazi. But ufuna ushintshe uye kukudla lento edlayo. Believe it's possible, noma kuthiwa si insango. Upushe grand musiso lapho khona hope grand. Samkeng nawe ngizwile usunengane, it's cool. Bokumusa fana kithi lapho khona mfethu sinawe. Njengoba usijonile i-rap, mfethu uzobe qhawe. Donati nontuthuko our bank, salute. I hope nifunda grand, university in perfect grand. Kawari ngamke grand, njengoba nangiso ngishaya i-rap. Akusho ukuthi ngiwack, you have to catch in Japan. If you catch in Japan, uzobona ngifoloko in Japan. You're softing for different folks at different times, Dick. To those folks who contribute to my childhood, vote. Thank you. Want an alliance that I couldn't forget you. Nkule ngani sizuma, nkule me God bless you. Naboti shabang funisile, how can I forget you? Zagizi ngangagazi ngtandu muntu mnanchengawi. Patoko nzigide kwenzigide ngangangangaw ngubona guak. Ponki wangsozi ngpinde ngkoshke loko wanke zagon. Pati ngikolele ngaba ngkwele ngukule wagon. Le hip hop now. Pagamanga bona le hip hop in now. At first I was like, now I don't like, I used to like, very fat now. Rest in peace, Wonder Boy, Duzu Hari. Kubona bonke lonke kule nabe sombrazo. Ufuna nasi simukumbulo lesi singiphoqayo. Ukuthi ngibhalelele ngoma ukuthi ngisanasi. Hopa bibi cause sengathutha eClermont. Kubona bonke lonke kule nabe sombrazo. Ufuna nasi simukumbulo lesi singiphoqayo. Ukuthi ngibhalelele ngoma ukuthi ngisanasi. Hopa bibi cause sengathutha eClermont. Kubona bonke lonke kule nabe sombrazo. Ufuna nasi simukumbulo lesi singiphoqayo. I'm going to go to the house. I'm talking about the 90s and early 2000s, those were the days. We got another challenges, but hey, wherever you guys are, just hold on. Nazi job to go to corn. I know you might feel like a gagoozwa, but hey, more time does a bit. Truly, one day is a surprise about dwelling and sun. Sure.